ta oyɛ kyerɛ kɔso animu ano no ɛna public affairs director Emma Ghana posa dwuma ko no wɔno so de nsɛm aba abɔnten kyerɛ sɛ ɔyɛ kyerɛ ne kɔso no ɔbɔ ɔmo ayɛ no ɔbɛbɔ ɔmo ho ban ne na pamfo ayɛ krado ɛhwɛ sɛ ɔde bambɔ ɛsɛ fata bɛma obi bi ɔde ne ho ahyɛ yɛ kyerɛ mu na yɛ kyerɛ no wieɛ no ɔhaw bia ɛmma kyerɛ
Any info or more mobile is signed to my DNA.